twabonye rero rwose cyoroshye ari uko nka guverinoma mu gukomeza gushyikira uyu mushoramari twaza tukicara nawe tukiga uburyo uruganda yashyize hano rutunganya imyanda rutujuje mu by'ukuri ibipimo by'ubuziranenge mpuzamahanga twafatanya nawe kugira ngo tubitunganye ku buryo imyanda yose iva ahangaha yatunganywa nta kibazo na kimwe igize ku bidukikije.